honest. Yabona lento yami nawe masingivala isaspan. Samila isebenza isebenza jibuleki isebenza. Uthando lwangempela azukuthalulelwa.
Hello, so it's like
Sema chachi nika salwa maloya.